της. Ρε μου τσαλή, ρε να μάθω. Για να μου πάρε σου λέει τα χωρί. Για μη μόνο, όλοι λέει λουγούα, ρε κακόλα να λέει λουλά. Ρε του μάλα και μάω. Ρα ούτε ρε να τσαίπη λέει ακαριδιά. Ρα παράρα ρε, ρε λέει πω κατάτα, τα καού λέει μου, άλλη διαλό. Τι τσόγωρε, όγωρο να, σε τάτα, όγωρο να γιάνω, και πολύ πάω. Από άχα πέρα έχω κοπάνε λακό, Big Five. Και τα άκολο μάλα που ρεκάτε εντύει λεβενέ λέει και τέτοιο να κουμπανιά. Έτσι έχω κοπάνε λακό, Big Five. Πόλα λε ρε κοκό, πόλα λε ρε μόλα πίση, πόλα λε ρε μοτουαλέδι, πόλα λε ρε σαλσιάν. Πα, κοτέλα έχω εμπιλούα Big Five. Κόμου χωτσάνι, πόλε μαγιζουβανιά να γιά. Baba bare ha di jota selale ro ka ha ri pile se ka te muli mo ba ne sa pula asa ti la pi ni ha re li ko bare ni aya nu mo no ne lu gua ri du mala ni na o ra u ni ra ha ya ka ri di ana ja na ya nu ra ti la mrela ra ga mrela wa ho le te la pi ya ra ru na ra ta le na ko Mahukwaje akua mama mwa. Hao akua, oruba baba amu, hakini tu ule kalewa kale. Reza li shandwara. Mi hibile baka ulemwe. Mi haki muleba. Kibu anapu rugela ya baba kiene po. Are baka ulemwe, leo kato wa momo onomo. Aabati weka nito. Mi haki muleba matoa hawa alikileka. Radu mwala hana hori. Ni tote ki bone ba maru. Yo ka tswa mo mo no mo. O sa le tsore ja no ba go di. Ba mo ba ga ma se po wa. Ba mo ri ja di tsa ma tsi wa go. Ri metsi re ba. So le hetse tsere tse ke bua. Mo ra go nyana. Ra u kwa mo tene ba go pa le mo kana ya no re ba tlo ga tse re go tse. Mo ra go nyana ra u kwa mo tene. Ba le ba go pa yi. Ja no go go pa no go a tseka. Jaanong banna ya ka bonana re tlaile jaana ee a re ko go bone re go ba gakolola gore ba se ka ba lebala maikano ba se ka ba lebala moono wa strike ba se ka ba lebala keletso ya batswana karuma le badirela puso ba bangwe ba nka se kanka ba bala ka mainaga o ipala nna re tswa go kopana le ba DNF ba eteletswe pele ke rre koko mema batho ba kaola o oteledilwa o wa sesemotlokweng ba re ga re utlwe sentle gape ba re motho o re itletseng ke sa motshwara go na le se a se buang se se farologang e le rre makile tsa le bangwe ba le babedi mo go bone ba re selebaleng se se susuleditseng baba le se ka labala le ka moro go telako go yala nkaga ba itela rre boko a gagamaditse mokwara a sa tebeng a supa gore re dumalane gore re aka mborela sentse re yage jaana go ka nna rre boko ebile go ba le ba bangwe ba bone keta ditsusiwa ke gore le o kare ba ka motsomologala ba le bane mme ke moutlwa gore o tsepamise mokwana ba kgaogana re dumalang le bone gore amborela tshwanetse go agiwa yone go sa kgathatsee gore o ga re tswa go ra go kopana le ba udi ba BMD ba eteletswe pele ke rre motswaleng ga maraara re borra re utlwa eketeletsa tswa mo tseleng go rile re motswale di are rona ba gakgamao golela di-constituency di le tlhano a re mme rona re ka 'ira se le re re se dire se le tla re rang re re se dire ke sole e gore re motswale di are re mmolelela gore gogela di-constituency tse 'ira se are se le tla re re se dire ke sole se re tla se dirang se motho o bua dipoya a mme re mo moonong a re moono kwa rona. Come on, come on. Latuala, Latuala, Rituya, Renali, too. You two, Papa, for that poverty party. Ra Francis Tau. I see in a lot of the outer Casseca. Sekelea na utoka kuhuriki. Yaisi tapa makakona. Rekopaneti li BBB go. Central Committee ya BBB. Harte ya nara wakutuwa borra. Kuri lehe kote ya anu. Ukare lehebala. Seba tona basi batang. Leseba deregi lumae ili koneka so. Remola kisi le Central Committee ya BBB bare. Koronare momo ono. Maybe let him party. Several things, but he got a body constituency. Ronaldo Hapakara, how one and four, two, Rissian. But the Hapakara, how one and four, two, Rissian, the other Kaka is lovely. Who got one way back and give up one of them. Rahupapana, the BCB. Oko zona productive disen. Central committee ya bone. Yo ke bakana masoma mali ya kubale matika. Baba rara rora. Kana ya no dar mu to momono. Kuri lengo ya ron komono kwa. Bar bona la gurwa ne bai ba ka ya rota ko leta to ma gidu. Bar nya. Harika jare luna. Li jeter li mo striking. Ritualeti taumo keiji la ibula ela no wana li ibula ela lebo nare hita lesi toko ya ne ritualeti tau la ibula ela li ibula ela lebo nare hita borra la arilita kula iseba bari ronare wana kuri anu kuisa kutele kia pala nara kani leka leli no baka ujemu satiri primile kumata ni satiri ya ibula tumelo ga ise ke ene gore go na le sepe sa botshelo se se ka tang ka mothong go ne go tlhoka banna le basadi go hululela go kopanya dipati ne go sena o kile na solegela gore go motlhong o barrabare tsamaya re lobile dibua ka dise re tla le boela le gompieno a naise babo ke tshwanetse e leng gore ga o boka remoko o boka remolapisi o boka remotsweledi motlogolo a meamoaga gorobale ka kagiso o kgodisa ba bangwe ke tshwanetse e leng gore go na le ba ba tsietsega le bone ba DCP gore gape re indosa UDC a batho ba kile ba indosa mogopolo wa bone gantele o kontlhalosetse kana rona ka re malaikara ba tsietsela a o ka tlaka mogopolo wa bawa o indosa ga se gore mogopolo o indosiwa ke ba mogopolo o kwa babereki ke ba bonaka ga re o indose kwa rona makitlhalose kwa batlhola ba tsietsela ga re indose mogopolo kwa rona ke sone tse ke itumelela gore go tswa gompieno go batla mokuso se re tsamaya re se rela mme jaaka e tla gore ke tswa yang fa go lwa go lediwa bosigo gone le badiredio tse dingwe tse re bona mo baatinela le bano ka dikgang nkutlwang sentle ga re indosi UDC UDC ke mogopolo wa rona ke ka mpala botsa reboko a lona le indosa UDC le mmotse le go botsa ba bangwe go opa gore remolapisi a le indosa UDC rona ga re indosi ke batla go gatelela mahoko a rona ga re indosi UDC ke mogopolo wa rona lena ke mogopolo wa rona ra le kopa lotlhe ba lea Baba indosa mono wa rona a ba tshwere tse di atla ke ba bone baba indosa mono so ha o ira ya indosa rona are windows, windows are popular world. The camera is not waiting in a camera. Have the camera so. Rapomutu, get a little pomutu, the other person that white is a happy. I am a very good one of my. Ale bwana mabere kimara wala marija ma. Tuzelelo, tuzelelo.